shunia, na shunia, ina shunia kaya.
Maryama saronia,
jeni la lubaishini, moza yezam toba bani, kabam mazaba ya fatwa.
Maryama saronia,
nacin saurang mata akai kasua, domin nake na yi shakuwa, dani dake mutakaraba, auren mu ko da ma bai yi ba.